Aphila ayigashisa uyazi la ngithe mangifika la yazi ukuthi benginjani bengifana nawe ngokwebala but manje usuyangibona ukuthi nginjani yo yazi yabuhlungu into engenzakalele so manje bafowethu ngilahlekile kahle kahle I want to get to a study center like thiwa singapha but I'm not sure of a building mana sis ungajampisi angifuni usungitshengise ngifuna usungitshele kahle nje futhi ungidirecte kahle ngendlela engizokwazi ukuthi angikuzwa akekho ongakhuluma one-voice mhlampe okanye ngisondela eduze wakho ngikuzwa kahle yasisa musukungichazela inkinga uyangichazela ngifuna ukuchazelwa that's the only problem and kuyashisa futhi la ngangizwani lalo uma ngakushisa kanje nomuntu ozongichazela a ngifika kanjani esalesanti angiboni sisi ngihleli la ngihleli nani la why kanti nina nikhulumela phansi
Okay.
Yeah. Hey bo. Serious, anginizo phela mina nginenkinga ye hearing.
I direction ne? Usuka up uhamba phaphambi kwakho.
Yini manje yenza ukuthi ungithethise? Why ungithethise?
Kaloku ngithethela phezulu.
Why uthethe pho? Why uzongitshela?
Ngithethela phezulu.
Like I want to know how to get to a study center from here. Musa ungitshengisa, why ungitshengisa kanti? Ngi serious phezulu.
Okay.
Yeah.
Stand up.
Yeah.
Oh, go straight.
Go straight. Ngakeza ukuthi ngizofika kanjani khona. Yabona ukuthi sengiyeze ngiyajuluka manje ngiyasha. Ngishiswa yilanga. Ngiyashisa uma ungichazela indavu ndavu la engayazi. Why ungichazela indavu ndavu?
Amba butayi sputi.
Ngiyazi ukuthi kumele ngihambe but ngizofika kanjani khona ngoba ngikwazi nje.
Hayi, I'm confused.
Ngin confuse kanjani?
Hamba apa straight.
Musa ungitshengisa manje ungijabona ukuthi abantu bangibukile ngoba uyangitshengisa. Like bazothi manje abantu angazi lutho mina.
Kodwa futhi ufuna ukuya study.
Ngifuna ukuya khona futhi ukuthi bangisuka lana ngizofika kanjalo. Indaba.
Yo.
Why won't you? Yazo uzohlekisa nami ke manje.